the first annual senza ngakhona festival
sponsored by Akan Natural Moringa Products.
Ngabe uhlala enanda Duzuma kwamashu noma eThekwini namaphethelo,
izathe event 28 September kulonyaka ikwethulela
first annual senza ngakhona festival sponsored by Akan Natural Moringa Products. Uzube ingxenye yalo mcimbi, thola ilakhe ithikithi kaBoxer noma kaPick n Pay maduzane nawe ngo-R50 nje kuphela. Kobe kukhona amaciko anhlobonhlobo, kubalwa awe-gospel, kwaito, jazz, house, gqom, hip hop, maskandi, twabadansi, anye nezinkondlo. Ungakhohlwa, u-R50 kaBoxer noma kaPick n Pay
noma u-R70 esangweni.
Nawe-ke uthuma uyitholele lakho, ungaphuthelwa. First annual senza ngakhona festival Mabaleng Sports Bar and Lounge.
Another first annual senza ngakhona festival sponsored by Akan.